pipe hari kintu yanyunguye ntari nsanzwe nzi naciye niyumvamo hanini inya korori igitoki uko ndabitera jewe ndafata nkimba kinogo kinogo kweri ndimba kinogo nk'imetero imwe na sentimetero 70 gutwe cha nk'imetero 2 ubiteye ndimo yavyo mu gutera uranyuranya urabinyuranya kuko kujya kunyuranya rero biratuma naho imvura yuko ari nyinshi bidasasiriye nta mazi yogenda transite ngo agende arabomagurisa kuko agiraho yogiye agashashikira mu kinogo cy'ikindi gitoki agira agenda gatonya shikira mu kindi urumva ugendura nyuranyije ndurugara kandi rero ikindi naco ibitoki ubiteye gutyo nta muya gushobora kuza ngo bikubite ihuruti umurariko kuko habahuga bica bizira wa muyaga ntushobora kurengana rero nko ngaha ndashobora gufata ngashirayo y'ibitebo by'amase nk'ibitebo bitatu nteramo haciye nk'amezi ane ngaca nongeza mu bindi bitebo bishika nka 4 nico gituma ubona bisa kurya amubona ibizimba nimbye by'igitoki naciye aha ndakona bitemaguye gutya inka ndabihamba hanyine ngashira kwivu kuko ni ntabire bica bisubira gucika amase aha kirageze yuko nushobora kwikata uyu mwana wange kubera gihejeje guharura aya mahando kushitsa ngaha ukabona gihejeje guharura amahando ucukikata uyu mwana wange kugira ngo ukirinde ingwara nikizohave candukirwa n'ingwara nkabiga bitewe kubona harya ndakubwira yuko bimaze imyaka ndwi nimirije nko ku mwaka abariho nzoca nsubira kubivugurura kugira ngo bize ubushasha nk'ibibona nateye ubushasha